le atua e fa ama o mi fa talofa so seisi fai ia le 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 li sina ata ata fa o popo ia I siwa siwa loa ma e alanga mai ale ale
more faith.